Oh.
Sorry you missed your show, Lincoln.
But you just lived it. Check it out.
Hurry, 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 h